Ruege team production. The baby boom above the PM. Oh, or say blessing. Nikrum. The Sabre. Usher video ya. Jenny Nana. Yetuaso. Ah, Yako. Yesimu anopapa. Yesimu anopa. Bear 5 to 6 o'clock AM. Any Yesimu. A quani waipa. Almost bear 6-7 hours. Sabre, you have time. About 9-4, pepepe, yeguso, yenyenrui. Yeguso, yenyenrui. Because, ekwaining ye. Sedi yeguso a yeche video ne edemamon. Nanti sabre ye, yeguso a ye tuwe jeni neso. Na minimuse, tuwe je team production. Die elko subiya ano. Yedi nini na ebemamon. Nanti sabre ye, ekwainani yeguso a yeche kwaini edichemono. Na ye remon so na ya kokani na ya kwako hwe ye nuanom so a omne ye ka ho abom akwako piem ewo wasa ankaase ye nuamba ahonfefo ene merema katachiefo kona munyina o ka anim kona je mamali ai eni pane de minti mu bodi osha video na Cletus. Senior man Cletus, the whole Kumasi MC Bakope. Sabre Nase Munina Apollo Munina Awum Drummond Lee or Munina Shekanim and the Nadia Ampaya Ebedra Ampaya Ebedra Oh Wasa and Cassio Scott Munina Tikanim Interno Yeguso. I come to an Ajani Nani Yegusua here to Asono. Minimum say roughly, more 11 years, Duba could be na Yamaya Doma, Kakan, Kakania, Kopim, Ewoho. And see, Sabre, Muhu video ya, na Mushe video ya. Ninina, and you'll be our say, journey to or say blessings hometown. And you know, Sabre, Yadumbesia, na Yabesa Kosu, you know. 2AJ team production, your best actress near the Abremo. 2AJ Munina, your manager Munina, come home, Mama Parts. Munina, I prefer Buzia Munina, come home. Our more dear anymore. Yenina, you boom, Niaquaco Pimo. It's an idea. A domina, a dominina, squad in Indiana, and a quaco Pimo was anchors here. Namisha, Bibia, said your 2AJ team production, Munimiano. The air cost be a dining in Abbe Bremo. Now, one who said, and you are any edi.
I was for a moment here, can you? Or say blessing crew. Pot who part it. I could move down.
Hey!
Fish. Fish in our room. Fish.
No. No, that's it.
Fish. Or say blessing crew, coin. Pothole at the Chambui Dam. It is a 2 agency from Anchor Director Cass Nambekem. Wasan Cass here. Wasan Cass here. PAG, pothole drivers. Asan kasi ye. Insu na kana tumu no.
Ah, all direct said ye be ya. Ye be.
Enya gro.
Pinim achirichiru wa achire o. Achirichiru wa achire Ghana wa hwe nsu o. Insu na ya tumu. Ano tene. We ya kan yo.
O se blessing crew kwan.
Ye chanti nkonya.
Uzavo. And you grow crack.
Say blessing, Kum.
I prefer any team of Hano.
And yen. Now, Yamisha 2AJ, 2AJ, and any code.
I say,
Tim Nina,
you're going to be
a
say, Pong Dam, or you can call Dam. But as I say, Joshua 2 because you're a Hano. Is you ready? You're going to be a hoe. What do you need a lake? What do you need a lake? What's that? Is that? Who is your name? Ah. Asumpa. Ah. And you, who is your name? Ah. Hey. My child. Who
is your name? Tuweje. Tuweje. And in the production team, Nina, she's quite baby. Yes, I need one nam. Ah, what would you remove? Ah, they befall, say blessing. So I say. Baby, wawuremu awo nam eko pie wasa nkase ye kwan no no wasa ankase sa kwan we so ena tuweje ode ne ka ewuremu namu ede be fa o sai blessing ni nyina ye se sebi on shema obi nso wo ho na se adoma chede ye woni mu a on shema sa talent no enka enti no aha sei sa kwan we no nam so a ode be fa o sai blessing Ewadi ensha ni ye pa ewa dwempa ani akoma wanya ono so so ode beboa foforo se de ebe ya omo nso ebetimi akọ omanim na de ewadi nam so de adom omo nso entimi nkanhye wasanka ase ekwan ani enam so no duba bi age so oto obo ase na waye ne nkakran na otimi de atwa kwan no di sabe tuweje de wadi kan I prefer Buzia and a Tuasono. Yansia Kano and a Tuasono. Yakuso, Jenny Nani, Yakusono, Jenny Nani, Yakusono. I had an eye in Crony. I had an eye in Crony. Jenny Nani, Yakusu, I econo. Now, study a bomb on Cayano. 2 aged year, Yabako Subiano, Yabama Yasha four, and he a tear four in answer, and movie from Monsua Shibi. Yebeko so akosi se yebedu wasanka ase kuromu wankasa. O se blessing kurom. Yebeko so bia no, ye de ni nyina bema mu na mu nyina nso mahu bi. Kosi se yebedu kuromu ho. Ansana de aka bia nso no, ye de atoa so. Enti me so se won so obeko so a na wa subscribe to the YouTube channel 2AJ TV. Won so o sha no wa subscribe. Na won so wa share e de ama wonu ya. Yabeko Subiano said your money me a dadano. Yanso yam fan camemo, yadebemamo. And Sabri Yenuano, Omukusua Shakani, a man who offered for Fontom from Bahima was our daughter. Sabri Osha Yamiano Mamma Omon Omaticotis will be any more for ye pa. So they say, Omunina Yakusu Ayakoma Po, a German in Tia, a German hunter. Ebi kwa mpa anewo, ebi ana, omu nina sebi, omu wa dain. Ebi nimu wa ma, ewa yire nomu, nensu no. Esan, odo, eni eradiye juma ya fatu ya hunsu ntino. Enu omu nina asore, ahumachi, anopa, haa ye nina yesim. Ni nina anese ye kwa osa ye blessing kuru, ni ya kwa kupeje eradi. Ushe yenu ya be ya, brunipa, brunia enene namno no. Ni hofe ye pa. Ewadi nisha ye nyama. Ewadi nisha ye nyama ema nom. Ye papa ni ema amemu. Misile ewadi se. Ubiya akuma suwadiye. Jumediye yechi. Ewadi enyo ubiya akuma suwadiye mpama. Wasa ankasye. Krona ani yugusu wa yekon. Sadi ye kache mse. Yedrube biya mkroni bi. Yedi mkroni biya. Sebi muhu ewo kwa enosu ebe mamu. Sadi ye muhu ewo tivi nesono. For say blessing, the crew and the echo. A dia, a walk pine, so any of you saw a day, mamma. A hanging eye was a hanging eye, a car was a crono. Now, was Anka Sena and Cassadi, in your uncle could do. Now, your first eye, Musu Munu, the echo Subiano, and Untina, you drew Babia, Nayan, so your chap, the old one near the Ababa Chiremo. Said your bayer. Moso mudi mani behu na moso madi hu adanse Ewade nhia mu nyina wona e wakoma pa wona e support to 2AJ TV wona e support to 2AJ team production wona o ye subscribers the server dey say Ewade nhia obi bia na onye obi akoma so ade emfama no the stroll say also go be support to be the kan wakoma bia say o dey be support to 2AJ Because akuma pa okuta no enye ni pa nyina na okuta sa akuma ni bi te mesia o me ma me papa mo onso no owo moa so onso de support to eja e so se onso be fura kuma pam so the bible ka no o se bibia ye bia no ye hunu ya kuma mu se ye nya mani pa na emum ye ya menyame na ewade na o wa ketia pa na me mu se wa kuma pa onso be nya na onso de support to eje no ye onso no aye ayire wo so a che the ada osu ache aye o how aye problem because e kwai no yesi akonfo wo so pa anti uhu a omabobo barriers because e kwai ni so ohu akonfo because of galamse any ade ade wa hante no ama e kwai ni so aye huni pa bonifo nso aba bebusu nenso no we nyina achi no tuage osu obewuram na wo ba ba ye program ama o sai blessing enye school enye ska because a car, Usha, and his car, where ye are. What did this edge my way? No, may yes, sure, sir. Uber to me, I call Sir Cran as I say, oh, quack your program, maybe I would at Oka, Eddie Apiska. Nansono, Sadi Abaya, a Bessel Radian Munyam. Na Abofrano, son of the Woni Muno, or the man who crumb for Hunu. Na a Radinam, so the Apejano. Ena Mr. Joseph Esiama wabo saa ka weji na ede kwa kwa PM ewa wasan kasi ye jemesreo minu ya osha me minu ya utie me onso omuwe bia onso wo se onso debe supportu tuweje no onso fa supportu no na eradin so ema obre enye kwa da eradin shremu sabe mebia yedu no aha eye wasa ejaka wasa ejaka
manso ejaka manso
wasa eja ka manso ena sabre yedrui yenu kro no mu de wasa nkase yenyanrui aha aye wasa eja ka manso yeguso a ye to ajeni ni so na sabre de yedru ha no em se bre na ba enti ye sikakra ebinu mu eji o ma home sabre o she tv a Mr. Joseph Esiama Buzia Muni, I prefer Buzia Muni and Sabre Muhu or me. You go soon in a journey to Osir Blessings hometown. So for Ben Muni, a PMOha. And then in a year or door, I wore Emma Osir Blessing. Any a radia jumenti. And as I be Yenina, Yaja Bibi and Kromo Kwanwa. Gronin soon yet. Gronin yet, a quining yakra. A quining yet. Nanso no because of God's work Awurde adwuma nti na ohwe kuro na sɛde kuro no ene na bonten esitie ene ya de bramu yi sɛde kuro no ene na bonten esitie ene ya de bramu yi eye tuage ne nyina aye Mr. Joseph Esiama yenuanom ma ho ofefo emere market achie polo mo sofo ben abrefa buzia kona j Mama Pat, Enshira, Mama Pat. For mu nyina, omo se osai blessing ne ho donti. Ena ye nyina, ye kan bom, ni akwakọ piem e wo ne kurom. Na jumadie kase a eda ye nim no. Ye de ne nyina akwakọ ma mu. Na sade ye guso aye de video no ebre mu no. De ebekọso bia. Ye bekọso na ye twa bibia e de abre mu. Bibia ne ho a ebeyi afri mu. Sabre wo hwa ye nua ba mascot mu nyina etu ahene keyboarders ba kopa omu nyina kan ye ho ena ye kwa kopiem ewo wasa ankase ye omu nyina na asai dramili ocho omo mu ho aye feye pa ne nyina ye God's work ene osai blessing ho do kona jedi ye me se wa bre ye papa nanso no o se ontentena dia ono so owo ene moa bi e wo so ono so de support ni nua be ma no ono so de be support enti me sia mo monkwa so ahwe tuage tv mo hwe so na mo hwe tuage tv na se de munim ne de be kwa so bia no ye nso ye de be bre mo ewade nhie obi bi e obeyi ni sika dia support tuage Mr. Joseph Esiama growei ene wo wurawura ma akofa o sai blessing ade ni free mu enye ni pa bia na be yesei sofo krampo nyesa ade no enye ni pa bia na be yesa ade no Ose mama part sabre oni ade no mama fidi esu. Tuaje ne hokani. Ne hokani akoma ekuta no no. Akoma ekuta mama part ne mehu bida. Ewade nhira ne ye se okamo fra ni nyina bom. Edu am ye baako. Ade ne ye ne ye fruma ade no. Ewade nhira no. Sabre. Mama ya mu huni o say blessing fan pa e wo wasa ejaka manso o say Pentecost Joshua fan ye du ko no ma no ogina ye o say say blessing enti na mo be fa sa kure mu dia ene e wo say munsu mu gina na dia menso me wo ka kire o say blessing ye Pentecost Joshua no menso maka dia kire mu
ye tie tu eje mu bi ni da kia na ise mu fra ye wa bibia ko so ma me pepe.
What's your fun back? What's your fun back? What's your
fun back? What's your fun
back? What's your fun back? What's your fun back? What's your fun
back? What's your fun back? What's your fun back? What's your Na ya pese de ebekoso bia 2AJ team production ye de bremunti na ye share da ginan aha eye wasa ejaka manso wasa ejaka manso o say blessing the fans e wa hapa ye nyanu kuro ne eguso a ye to aso e di sabre de ye to aja ni ne so ewade nhira mu nyina ewade nyo bi bia kese Mr. Joseph Esiema e na mu hunui Mr. Joseph Esiema 2AJ one mama parts shabe Pentecost Joshua omunyina woka anim yeguso aye to aso de bekoso bia no ye de bebre mu empenimfo ka asem bi se eje ebe o eje ebe o eja no enya ba bitu ewade adom ya pem so a sabre die ye wura wasa anka ase kru na mu wasa anka ase kru na mu na ye wura yi ye du awia ne sa ye du awi aha nyina aye wasa anka ase. They said the 2AJ team production, and I said 2AJ TV. The catcher must say, "The Abeko Subiano, Yansu, the Bema Yetifu, any Ashefu, Ashen." Sabre idea. The person me kai must say, "Are you crowdy any mu? Ena yedu no. Yanyedu. Ene. Are you jumedi ekesi? Are you die any mu? Nini na aye osai blessing? Enti ena yepiemu. Oh wasa ankasi." Sabre de crude and any yore. Intino said your moon, our video in a son. I was a blessing in Chromo and I yet we. Was I blessing Chromo and I yet we. Wasa and Cassia and I yet doa, you go so any video, any Cassemu, a mammo, our fidiacy. Ninina, I said, and a day, you make a seer pa a dianim. Aye babeti ewo kuro duan mu ahye ewade Yesu Kristo din enumonyam wohwe kuro nimu a kuro nimu ye begya kuro nimu aye begya ene edom a apiem ewo kuro duan mu edos ene yenu abema osai blessing ninti ena ye apiem ewo kuro duan mu sabre yewura yaade yenyina 2AJ one na somfo ene na dofo nyina sabe ya ba be piem o wa sanka ase ye hwe mama party a ene wa po adwuma ye pa wa bre cause ekwan ne wa ye simu anopamu afi na urade adoma a waje ababa aboye ho ban di ababa duro ni nyina ye adwuma di a eda yanim eye ye nua be ma o say blessing ti Sabre, Osha. Program no nyina eye program lineup. Sabre omo buttons. Yenua manum, yenua mema ye papa mu. Nyina aye yenua bema o say blessing ne ho donti. Omo buttons. Jume die kese pa da yanim. Ene dai. Na mene mu se ene Ewade enam jume die so. Ebe da ne ho adi. Mesia mu munguso. Na mo hwe 2AJ TV. Ye kwaso bia no. Ye nso ye de bebre mo. Sabre ye nua maanum, ye nua memam, edom no edoso. ene edom ne dɔso wo hwɛ kuro no mu a aha ɛyɛ wasa ankaase ye saa bia de dwuma die na egusu a ɛkɔso dwuma die ne gusu a ɛkɔso de hwɛ ɔmo mu hwɛ nkonwa ɔmo mu bɔ tent ne nyina dwuma die ne ho ntoto ye ɛwade hwɛ obi bia ɛwade nyɛ mo kɛse ye de musi a na de ɛbɛkɔso bia no 2AJ TV ye de bɛbrɛ mu
on the 11th of October 2021 ene ye juada bronika ne se monday jumadie na ne guso a e koso a ye de bremu o wasa ankaase no sabe ye nua be ma munyina ahofama ene odo a omunyina o maka bom adwen baako ne akoma baako ye nyina ye boa ama jumadie na koso sabe obie ni ho a wote ba bi ye nyina ya kan ye ho abom me nyina ye odo a ye wo manya me adwuma ene odo aye wo ma yenua be ma no osai blessing ti ena sabe yenyina ye firi kumase abom aba be piemu ewo wasa ankaase jumadie na ne guso a ye de ma mo ewo tv ne so no sabe eye setup bronika ne setup jumadie na ho ntoto ye ena ye guso a ye de ma mo no sabe wona wo hyehye wo mfidie enye mfidi ketwa ena 2AJ TV any 2AJ team production ye dia bepiem ewo wasa ankaase sabe drum lee o hyehye ne drums o hwa ne ni abre ye pa ne ni brabre no cause ene drum lee o si oni agro wa ha se de wo tete ne solid tape na anya asem ke to mfidie ne dɔso mfidie ne dɔso emu speakers emu computers emu system sabe ya ye bo setup yi de enche kura eguso ye kwosu nyina no ye de bema mo mo hwa sabe tent no ene eguso a ye bo no tent no ene eguso a ye bo no ene adaje ni poso ene adaje ni poso na me ni mo se ewade nso enam dwuma die so ebe pega ne nsa obema na basa so ne nsa nkyreni ebe sisi ewo kuro dua yi mu ye wo pa ya resa ebenya ye wo pa kwantuo wo de koso ane hwe de trending tv 2AJ TV koso ane hwe na de ye nso e wo ho bia no ye nso ye de bebre mu ene Mr. Joseph Esiama 2AJ na ankasa wo hwe a wonye nipa sabi wo kyerɛ no ho dwuma die no no ankasa de ne ho hyem wo hwe se de wo kɔ a wo si ba ebru adwe ne ntiasie so Mr. Joseph Esiama na ankasa wo hwɛ arrangements a wo ye ɔno ankasa gusu wo bɔ no ho moden wo kɔ wo ba ɛwade nhyira no no nya ne kɛse ɛwade nhyira obi bia ye nua mɛma mo kɔ na gye mu nyina obi a ɛyɛ part of the program mo nkɔ so na mo ni the trending tv 2AJ TV mo nkɔ so na mo ni akyire na mo nso mo subscribe mo nhyɛ na mo so mo wɔ mo bia mesrɛ mo sɛ mo nso mo de bɛboa Mr. Joseph Esiama 2AJ na enye ni panyi na ne wadwempa ewa kuma pasei ewade nhyira mu onya mu kese jumadie na na egusu a ekoso no sabre die ohwa emse ye ye wie setup no sabre die o ma hyehye emfidie ni nyina awie ma hyehye ni nyina ohwa platform na platform no ena hu no video afidie ni so no sabe o ma hyehye mfidie ni nyina engineers no om de niam nyina gugu akwam ahyehye mfidie ni nyina awie bia dida na akwam sabe me ne wo bo wura ho na ya hwe de e koso e wo engineers fo ne ho sabe wo hwa drums ahodo sabe drum lee ima o tene drums ho wo hwe keyboard ahodo bass guitar enema na said e ka che o se enema Mr. Joseph Esiama one na pampo 2AJ team production omri aba be pm e wo wasa wasa ankaase e ye o say blessing kum e dwuma die kese a ene da yanim ene asa be uhu onu adofo e ye se ka ho so wa ha bi na nka wo de wani ebe hu de e ko so wa ha be ko sa be sofo ben one corner ja money abre pa asabe obi e check ne niam because enya dwuma die ketwa ɛnɛnɛ ɛkɔ so ɛwɔ wasa ankaase ha nti yɛn so yɛ pɛsɛ sɛ deɛ da biɛ de quality adeɛ brɛ yɛ hwɛfoɔ ne yɛ tiefoɔ no saa bɛ yɛ gu so a yɛ tutu ne yɛma nyinaa obi yɛ try ne video ɛnɛ ampaya ɛbɛdwa ɛwɔ wasa ankaase ɔhwɛ a saa brɛ yi table yi so a nneɛma ahodoɔ ɔmo hyehyɛ ne nyinaa ɛyɛ yɛnua bɛɛma ɔsae blessing ti ɔdɔ a 2AG ɔwɔ de ma kwadaa no ɛne nti na wabɔ ka ɛwɔ saa nneɛma wei nyinaa ho wohwɛ a stickers ahodoɔ a ɛtaataa champagne no ho ɔsae blessing ne mfoni nsuo hodoɔ a ɔmo ahyehyɛ champagnes dodoɔ a ɔmo ahyehyɛ wohwɛ a ɔsae blessing ne mfoni ɛna ɛtaataa ho no sɛdeɛ mohu no video afidie no so no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnyɛ asɛm ketewa saa bɛ yɛnnua maa nom yɛnnua mmarima mu ɔmɔ ne abere obiara ɛredi ne dwuma sɛdeɛ sɛ ne fata sɛdeɛ ɔmo de aho keka sɛdeɛ obiara de anigyeɛ ɛne ɔdɔ ɛsi di dwumadie wei no me ankasa no mehu yɛ no meho adwiri me wei nyinaa kyerɛ ɔdɔ sonko a ɔmo wɔ ma yɛnnua bɛrima no ɔsae blessing ɛne awurade adwuma nti saa bɛ yɛnnua maa nom obiara ɛwɔ ha sɛ yɛ a ɔno nso wohwɛ aboa ama dwumadie no akɔ so pɛpɛɛpɛ wohwɛ table no so a nsuo ahodoɔ drinks ahodoɔ champagne ahodoɔ a ɔsae blessing mfoni tata na gye sɛ mr joseph asiama wabɔ ka yie ɛyɛ ɛka twitwiridie ɛne wabɔ no ne nyinaa ne sɛ wɔde bɛhyɛ awurade animuonyam nti adɔfoɔ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛdeɛ yɛn nso no yɛbɔɔ mo nkaeɛ sɛdeɛ ɛbɛkɔ so biara no yɛde bɛbrɛ mo na mo nso moahunu deɛ ɛkɔ so no ɛno na saa bere yɛde akyerɛ mo ɛwɔ video afidie ne so no nti saa bere deɛ sound check na na ɛkɔ so sound check na yɛkyɛke yɛ sound yɛ mfidie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛdeda n'akwan mu sɛdeɛ yɛaka akyerɛ mo sɛ deɛ ɛbɛkɔ so biara no yɛde bɛbrɛ mo ama mo nso moahu no monkɔ so ara na momfollow the training tv 2AG tv anaasɛ 2AG music production monkɔ so ara na momfollow ɛnkyɛ kora adwumadie no ɛbɛfiri aseɛ na adwumadie no firi aseɛ nso a deɛ ɛwɔ hɔ biara nso no yɛn nso yɛbɛbɔ awura mu na yɛde yɛaka nyinaa abrɛ mo na mo nso moahu no deɛ ɛrekɔ so nti saa bere mo somfo abraham lincoln mede mu si a na sɛ adwumadie no ɛfiri ase a yɛbɛbɔ awura mu yɛde deɛ aka nyinaa abrɛ mo awurade nhyira mo awurade nya mo kɛse nnipa bi a ɔbɛhwɛ adwumadie biara mesrɛ awurade sɛ ɔmfa so nyɛ n'akoma so adeɛ ɛne n'abusadeɛ mfa ma no